yanze kumusaraba ndi huru yatumye jewe mbao ndi huru yatumye wewe ubao we yitanze kumusaraba afazira ivya vyacu we yitanze kumusaraba azira jewe nawe ndi huru numwana w'Imana ndi huru niwe kibirenge ndi huru yitanze kubwacu
Ni bwo butumye jewe mbaho urukundo gwawe ni bwo butumye jewe mbaho ububasha bwawe ni bwo butumye jewe mbaho kusimu uduga nuru funguruzo jewu ndi mumahoro jewu ndi degenja jewu mbayo kuburu kundo gwawe jewu mbayo kubwizinzi watu zaniye jewu mbayo kuburu kundo watu giriye jewu mbayo kukuna kumenye Doo-dee-dee.